Umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cyane hirya ni namakuru hagarukwa ko mu bimenyesha makuru amakuru tuba twatoje amasoko atandukanye ndetse n'ibindi byose biriko biragarukwa ko ndabahaye kaze mwese tugiye kwiyabanamwo kubana natwe no kuja urafyonda kuri subscribe kugira gihe cyose dushize ko inkuru igushikire mu bambere ano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru
Serge Nshimirimana arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega numwe mu bagumyabanga bakoreshwa n'ibicocoro by'uwo mugambwe mu gihe haba hadutse ibibazo byo gucanamwo no muri kino gihe akaba ariko araca ku biti no kumabuye mu gusigura no gufukafuka indyane zihanze uwo mugambwe uri ku butegetsi ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye mu byo ariko arakora kukaba ari gutunganya amakoraniro no guhuma amaso abanyagitega ko ariko arakira abanywanyi bashasha ngo no gushigikira umukuru w'igihugu mu byo ariko arakora bamwe mu banyagitega bati none abanywanyi bashasha abakira ngo bakoreshe iki no gushira mu ngiro ibyo bari babemereye byabananiye nayo kuri iyo nyifato yiwe yo gukoreshwa abamuzi bamenyesha ko ariko yamye ngo kuko asanzwe ari umugabo n'iryo inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Alice Mukeshimana
Inyuma ya zuguruzuguru imaze igihe irangwa mu mugambo CNDD-FDD zuguruzuguru yatumye hahinduka ibitari biki harimo n'umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni bamwe mu bagumyabanga bakunze gukoreshwa mu bihe nk'ibyo bariko baribonekeza muri abo harimo George Shimirimana amaze igihe arongoye umugambo CNDD-FDD mu ntara ya Gitega uwo rero akaba yarasanzwe azwi ko akunda gukoreshwa n'ibicocoro by'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu na cane cane mu gihe haba hadutse ibibazo byo gucana abaduhaye amakuru bakaba batubwiye ko uko ariko aritwara ariko yabonetse mu mwaka wa 2007 igihe cyo gukura umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Busenera Jabu hamwe no mu mwaka wa 2015 igihe hari umugwi w'abari bashatse gukura ku butegetsi Petero Nkurunziza nkuko ababizi babitubwiye muri byo bihe byose ngo yama ari kumwe n'uruhande gwitwa ko rutemera uburongozi ngo hanyuma agaheza akabahinduka akifatanya n'uba asigaranye inguvu mu gihe bamwe muncabwenge ziri mu mugambwe CNDD-FDD zivuga ko zimaramajwe no kuba zirongowe na Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu ibyatumye havuka uruntu ngo kwiyumvira ko hari abo mukura ku butegetsi uwo mugumyabanga George Shimirimana ngo akaba ariko araca ku biti no kumabuye mu gusigura no gufukafuka izo ndyane zihanze uwo mugambwe kandi ngo akaba ari ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye mu byo ariko arakora kukaba ari gutunganya amakoraniro no guhuma ama so abanyagitega ko ariko arakira abanywanyi bashasha ngo no gushigikira umukuru w'igihugu mu byo ariko arakora akarorero akaba arakimyerekano yaraye atunganije ku rwego rw'intara ya Gitega agaheza akavuga ko bariko barakira abanywanyi bashasha ngo bashaka kwinjira muri uwo mugambwe kurikirana George Shimirimana arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega
Hariho abarundi ngaha mu ntara ya Gitega barangiye bararengwa bati janga bikunda tutegerezwa gukurikira abagumyabanga ku munini bariko w'iterambere ni nacyo gituma uno munsi tuza kwakira abagumyabanga bashasha bo mu makomine abiri ni ukuvuga komine Gitega na komine Giheta abandi tuzohora tubasanga mu makomine kuko turunguruye kampanye yo kwakira abagumyabanga bashasha no kwinjira amazu arenga 90 twubakiye abamikoro make
mu gihe George Shimirimana yariko arakira abo yise abanywanyi bashasha naho abatari bake muri bo bari basanzwe bazwi nk'abanywanyi b'uwo mugambwe nyene uwo mukuru w'umugambwe yabasomeye amajambo bari banditse ku gitambara abandi bita banderore amajambo avuga ati ndugure twa mugina twebwe bashasha tuje kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD turashigikiye ingingo imigabo n'imigambi ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye ndugaye twa mugina
Rashigikiye ingingo imigabo n'imigambi ya nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
nkuko mwabyumvise rero uwo akaba yari George Shimirimana arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega bamwe rero mu banyagitega baratangazwa n'ibyo bikogwa uwo mutegetsi ariko arakora bati none abo banywanyi bashasha abakira wabakoreshe iki mu gihe nabo basanganywe imyidogo ibarembeje kubera ibyo babemereye atakintu na kimwe bariko barabakorera
Mu ntara ya Rumonge, umukozi wo mu biro bijejwe indero mu ntara yahanishijwe gupfungwa imyaka itatu. Everine Ndayizeye, umukozi wo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge, ubumanuko bushira uburengero bw'igihugu yarahanishijwe kuri uwa gatanu mu Rumonge gupfungwa imyaka itatu. Ategerezwa kuriha ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana abiri vy'amarundi. Iyo ngingo yafashwe na sentare nkuru y'intara ya Rumonge mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye kuri wa gatanu. Everine Ndayizeye yagirijwe kwaka amafaranga y'igiturire umukenyezi w'umwigisha wo muri komine Buyengero Divine Shimirimana amwemerera ko azomufasha kwimugwa aho akorera. Kubw'intahe zuwatswe igiturire, uwo mukozi wo mu buyobozi bw'indero mu ntara yoba yaremeje ko ayo mafaranga yategerezwa kugabugwa hagati y'umuyobozi w'indero muri komine, munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge. Nayo buramatari w'intara ya Rumonge yategerezwa koronka ibifuko y'isima igenewe kubaka ibiro vy'intara ya Rumonge. Umukenyezi yarahakanye icaha ariko uwufasha witwaye kuburana yerekanye ubutumwa bwo muri telefone Everine Ndayizeye yarungikiye uwo mwigisha kugira ngo amenyibe amahera. Abategetsi bavugwa muri iyo dosiye boba bariyamirije ko bari inyuma y'ivyo biturire kubw'amasoko yegereye pareke ya Rumonge. Santare yavuye icira Everine Ndayizeye urubanza inamutegeka gusubiza amafaranga angana ibihumbi amajana atandatu na mirongo itatu na bitanu vy'amarundi. Muri bugabira ubugizi bwa nabi bwimonogoje mu kiringo kidashika indwi zibiri, imirima ibiri y'ibitoke yaratemaguwe ku musozi wa Ruhehe muri komine ya Bugabira intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Abantu babiri bakekwa barahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Ababikurikiranira hafi baratewe umutima uhagaze n'ubwo bugizi bwa nabi muri iyo komine, aho hari inka yacumitiwe mu Rumonge. Ibiheruka kuba vuba ni byo kwa 16 Nyakanga vyabereye ku musozi wa Gitwe Ruhehe muri komine ya Bugabira. Mu gatondo twasanze umurima w'ibitoke watemaguwe mwijoro, birateye isoni kandi biteye n'ubwoba. Uko biri kose ibi no ubukoko nkuko abanyagihugu babivuga. Abantu babiri harimwo nye n'umurima barahagaritswe ku mvo z'amatohoza nibari babanye neza. Umwe yahagaritswe kuko akekwa ko yoba yarabikoze kugira ngo yambike ibara uwo barabana ribi, nkuko bivugwa n'abanyagihugu basaba ko hoba amatohoza yimbitse. Hari haheze indwi zibiri akabi nkako gakozwe ku musozi wa Gitwe, aho ababikoze batamenyekanye. Kuri uwo musozi nyene hari inka yishwe itemaguwe n'abantu batamenyekanye. Babikurikiranira hafi baratewe umutima uhagaze nubwo bubisha bwasubiye kugwira muri ako gace abategetsi bo barahumuriza. Tukiri mu makuru havugwa hirya n'ino muri sange kavimvira, hari abarundi barenga igihumbi bakiriwe. Abarundi barenga igihumbi barakiriwe mu bibanza byo kurindiriramwo kuronka ubuhungiro vya sange na kavimvira muri aya mezi abiri aheze. Ni muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republiki iharanira intwaro rusange ya Congo, abo bakiriwe bahunze inzara n'agatotezo gakorerwa bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara zimwe zimwe kubw'intahe zabo. Muri ivyo bibanza bibiri ubuzima bwifashe nabi cane. Benshi mu basaba ubuhungiro bakiriwe isange na kavimvira baturuka mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Bacumbitse munsi y'ibiti mu mazu manini manini nk'uko abamenyesha makuru bacu muri Sud Kivu babibonye. Nafashe ingingo yo kuza gusaba ubuhungiro kubera gatotezo n'ikubagogwa nakorewe n'imbonerakure. Bonerakure ni abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe iri ku butegetsi. Niko vyiganwa na Desire Shimirimana aturuka muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Yashitse ku butaka bwa Congo kuwa muri uku kwezi kwa Ruheshi guheze. Elizabeth Sibomana nawe yemeza ko yagiye muri Congo inyuma yuko abantu batamenyekanye banyururije uwo bari bubakanye aturuka mu ntara ya Gitega hagati. Yindi miryango myinshi ivuga ko yahunze inzara mu burere iturukamwo ariko nibariko barafashwa neza muri ivyo bibanza bacumbitsemwo. Kugira ngo bafungure bategerezwa gusegerereza canke bakaja guca ingero mu mirima y'abakongomani. Mu mwanya wa mbere umurwi w'igihugu jejwe impunzi washize abo barundi mu kibanza co kurindiriramwo casange. Ico kibanza cararengewe. Mu ndwi iheze uwo murwi warimuye igice cabo ubajana muri site ya Kavimvira. Muri ivyo bibanza uko ari bibiri ababirimwo na nakimwe bafise. Abo baturuka mu Burundi bategerezwa kurungikwa mu makambi y'impunzi z'abarundi za Murongwe na Rusenda territoire ya Fizi Sud Kivu zihaye indaro abantu barenga ibihumbi 30.